I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. You were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it.
Da 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 da